The thing you like to be spaghetti, and then he spits on it all whole day. I don't know why, but he's a creep. But he's also a jerk. Dance is a weirdo deal. Cause on a video, I think he's a cannibal. Da 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 da